Shalom, shalom, ndabaramukije amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muri hose. Nongeye kandi kubaha akaze muri podcast y'ubutumwa bwiza. Twashaka kubandanya ku kintu twe twatanguye cyo kuvuga ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Tudatevye, nari ngomba kugira ngo dutangure dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, umurongo wa 24. Aravuga ngo Paulo avuga ariko simbabaye ubugingo bwanje nkaho ari ubw'agaciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira inahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Reka ntangure nerekana Paulo mu bantu bavuze ubutumwa bwiza mu bwizigirwa, bavuze ubutumwa bwuzuye Paulo arimo mu ntumwa zose kandi yari intumwa yaje inyuma y'izindi. Rero aratwereka ubutumwa Imana yamuhaye ko ari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Reka turaba handi mu Bagalatiya yari korasigura ubutumwa bwiza icyari cyo. Kuko uyu munsi tuvuga ubutumwa bwiza, abantu benshi bavuga message zitandukanye, bavuga ubutumwa butandukanye. Hari gushobora kuba wibaza uti mbega je ngiye mu ishengero mbandiko ndumva ubutumwa bwiza, ngiki ikimenyetso canke ngiki cerekana ubutumwa bwiza canke kitari ubutumwa bwiza? Abagalatiya igice ca mbere umurongo wa 6, ndatangaye yuko muri ko murareka vuba mutyo iyabahamagaye ku bw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye nubwo kandi atabundi buriho. Ariko hari abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Umurongo w'8, ngo ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye nubwo twababariye arakavumwa. Umurongo w'9, nk'uko twavuze ubwa mbere nanone nongeye kubivuga, ntinihagire umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye nubwo mwemeye arakavumwa. Paulo yongeye kuganiriza Abagalatiya kuko yaragiye mu Bagalatiya abigisha bwa butumwa yavuze mu byakozwe n'intumwa, ubutumwa bw'ubwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubwo butumwa maze kubabwira haza abandi bantu, abakozi b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, baza bababwira ubundi butumwa bunyuranye nubwo Paulo yavuze, babasubiza kandi muri vya vyagezwe vya Mose. Hama Paulo acasubira rero kubandikira ababaza ati mbega mw'Abagalatiya mwe ninde yabaroze murabyo mu gice ca 3? Ariko arababwira ati ubutumwa nababwiye ni ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana, nta bundi butumwa buhari atari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Acarongera ko aravuga ngo naho yoba ari abamarayika, naho yoba umumarayika akorotse, umenga Paulo yari korahanura ibizoba mu gihe cya nyuma. Kuko uyu munsi abantu benshi bavuga ngo neretswe umumarayika ngo yaranyeretse, abantu bose bavyukije amadini akomeye uyu munsi tubona yigisha ubutumwa bunyonye n'ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana, bose mugiye kuraba benshi bavuga yuko ari abamarayika ngo bababonekeye, bababwira ngo ubundi butumwa ngo bw'igihe cya nyuma. Muganda ngomba kubabwira mwe muko muradukurikira, Paulo ngaha arabivuze yuko nta bundi butumwa bunyuranye n'ubwo Paulo yavuze buhari, nta bundi butumwa buhari shita ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hamara avuga ikintu gikomeye cyane tubwirizwa kuraba neza, yavuze ngo muravumwe, abantu bose bazubabwira ubutumwa bunyonye nubwo nababwiye ngo baravumwe. Ku murongo w'icumi arabisubiramo ngo nihagira ngo awubabarira ubutumwa bunyonye nubwo mwemeye ngo arakavumwa. Mu gifaransa avuga ile anatema. Reka twibutsanye yuko Kristo yacitse ikivume ku bwacu ku musaraba, bisigura ngo iyo utiza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana wa muvumo nuheza ngo kuveko, nibisanzwe yuko muvumo ukugumako. Aba bantu muzobamenyera kuvyo bama kubera ko bahora bavuma abantu kubera ko nabo bari modi, bari anatem. Umuvumo ubahora kokora ko ntibigisha ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero wowe kuradukurikirana, ndakeneye kukubaza mbega warumvise ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo? Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza bw'ukuri nyabwo n'ubuhe? Ubutumwa bwiza nyabwo n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana yaseruye mu gihe cyayo ngo kiri fixe, ni ukuvuga ngo igihe kigeze Imana yemeye gucungura umwana w'umuntu idafatiye ku bikorwa byiwe, ariko kubw'ubuntu bwayo. Nta muntu n'umwe ashobora kuzoshikira agakiza adaciye mu buntu bw'Imana. Abantu benshi baravuga ngo bararushe, abantu benshi bararuhiye mu mashengero, abantu benshi barisondesha ariko bakumva nta bushobozi bw'Imana, abantu benshi bararushe mu mitima yabo kubera ko batarizera ubuntu bw'Imana. Aho Imana itsindanishiriza abayizeye, aho Imana itsindanishiriza abizeye Yesu Kristo, idatsindanishiriza abanyabikorwa. Kuko twese nta bikorwa tworonka tuzana imbere y'Imana kugira ngo twemegwe nayo. Nicyo gituma ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana muri kino gihe, aho ishengero rirushe kubera ko ishengero ryatakaje bwa butumwa bwiza. Bwa butumwa bwiza nibwo butweza mu byibuke neza. Ubwo butumwa bwiza nibwo bushobozi Imana yaduhaye kugira ngo idukize. Mu gihe twabutaye tukabutakaza, ntidushobora koronka gakiza, ntidushobora kwezwa, ntidushobora guhinduka. Nicyo gituma uyu munsi Imana ikwira duhamagara ngo dusubire kuri bwa butumwa bwa mbere na mbere, kuko nta bundi butumwa bw'iherezo buhari. Ubutumwa ni bwa bundi nyene Imana yahishuriye intumwa mbere na mbere, nta bundi butumwa buhari. Reka dusome rero Abanyefeso, arabivuga kandi mu Banyefeso gice cya kabiri umurongo w'umunani. Abanyefeso gice cya kabiri umurongo w'umunani. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyine ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ubuntu nibwo bukiza, ubuntu nibwo budukiza biciye mu kwizera. Iyo wumvise igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, iyo wumvise inkuru y'umwami Yesu Kristo icyo yakoze ku musaraba, hama ukizera, nibwo buntu bw'Imana tuvuga bukiza uwizeye. Ni ukuvuga mwibuke yuko isezerano rya kera abantu ntibizera, ahubwo abantu barakora ibikorwa bishingiye ku vyagezwe. Hama bica bihera bose, Imana ivuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bwayo. Ngo ariko uyu munsi Imana yashizeho ikindi gihe, icyo twita la dispensation de la grâce, igihe cy'ubuntu bw'Imana, aho Imana itsindanishiriza umuntu kuko yizeye kujya cya gisuma ku musaraba cyizeye. Hama Yesu akakibwira ngo uyu munsi turabana mu iparadizo. Bisigura rero ngo aya n'amahirwe twahawe twese. Nta muntu mwiza abaho shituwizeye Kristo, nta muntu mubi abaho atari utarizera Kristo. Ni ukuvuga ngo gutsindanishijwe no kwemegwa imbere y'Imana, uyu munsi Imana yaciye inzira yuko twizere umwana wayo. Uyu munsi Imana yashizeho inzira yuko Kristo atubera impongano y'ibyaha byacu, kugira ngo nitwakire uwo Yesu dushobore gutsindanishiza imbere y'Imana. Ngubwo ubuntu Imana yatugiriye. Rero kubera iki Imana yabikoze gutyo? Baravuga ku murongo w'icenda tubandanye, Abanyefeso kabiri ku murongo w'icenda. Ntivyavuye kubikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Murabona igituma abantu batizera ubuntu bw'Imana, ikora bakeneye ibikorwa byabo. Ibikorwa byacu ntibishobora kudukiza. Yemwe bantu b'Imana, ibikorwa ntibishobora kugukiza, ahubwo ibikorwa birakuruhisha. Abantu bose baruha kuko bakeneye gukora ngo bemegwe imbere y'Imana, kuko bazi ku rugendo kugendana n'Imana no guhora ukora ibikorwa. Oya, ahubwo twizera iyakoze igikorwa kimwe cyo kudutsindanishiriza imbere y'Imana, kugira ngo ubushobozi bwayo bukorera muri twebwe buze budushoboze gukora ibikorwa by'ukugororoka bitavuye mu nkomezi zacu, ahubwo bivuye ku bushobozi bukorera muri twebwe. Ni ibintu biri bitandukanye. Uyu munsi rero abantu bararuha bakisonzesha, ariko bigahera basubiye gukora vya bindi. Bagahora basenga bakubita uyu mubiri bawukebagura, ariko bigahera badashikiriye kugororoka kw'Imana. Ndagufitiye inkuru nziza yo kuradukurikira. Niwizere umwami wacu Yesu Kristo, uzobushoboye kwinjira muri ubwo buntu bw'Imana. Aho Imana itsindanishiriza umunyabyaha, aho ifata Imana umunyabyaha ikamubwira umugororotsi kubwo kwizera. Umusambanyi, umusuma, umuntu wese yumva ko arusha mu mutima wiwe, Kristo akamugirira neza akahindura ubuzima bwiwe. Harabizeye ubuntu bw'Imana, ubwo buntu bw'Imana uyu munsi bakabwizera mu buryo butari bwo. Reka turabe ubuntu bw'Imana bwo nyabwo original Imana yaduhaye, l'effet de la grâce de Dieu. Ubuntu bw'Imana nyakuri cyo bukora mu mwana w'umuntu, kugira ngo tubutandukanye n'ivyo abantu bitirira ubuntu bw'Imana. Bahora bakora ivya kamere mere kabo bakavyitirira ubuntu bw'Imana, bahora bakora ivyifuzo vyabo bakavuga ngo sikizima Yesu yarishe, sikizima Yesu ngo yamaze kuncungura. Oya, oya abantu b'Imana, ubuntu bw'Imana nyabwo Paulo kandi arabisigura muri mwicete yandikiye Tito igice cya kabiri umurongo wa 11. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Ubuntu bw'Imana nibwo bukiza kandi abantu bose uwizeye wese Kristo Yesu arakizwa biciye mu buntu bw'Imana. 12 butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, tubaha Imana mu gihe cya none. Ubuntu bw'Imana turahejeje kubona yuko butwigisha kudahugumba, butwigisha kugororoka. Ubuntu bw'Imana buva ku Mana nyabwo butwigisha guhora tudahugumba, guhora tudakora ibya kamere mere kacu kifuza. Iyo bakwigishije ubuntu bw'Imana bakakwigisha ubuntu bw'Imana bwo guhora ukora ibyo wifuza, ubwo si ubuntu bw'Imana nyabwo, ubwo ni ubuntu bw'Imana pirate. Ubuntu bw'Imana bwaserutse muri Yesu Kristo, bwaseruwe n'umwami wacu Yesu Kristo, buza mu buzima bwacu kugira ngo butwigishe kugororoka, butwigishe kubaha Imana dans la crainte, mu gutinya Imana cyangwa nuvuga ni mu kubaha Imana nyako. Rero ubuntu bw'Imana ntibwaje kutwigisha gukora icyaha, ubuntu bw'Imana si licence yo gukora icyaha, ubuntu bw'Imana si cyitwazo cyo gukora icyaha, ahubwo ubuntu bw'Imana n'inkomezi Imana yatanze zo gukemura icyaha mu buzima bwacu. Rero ndakwifurije aho dukurikira ngo icyo mukakira ubuntu bw'Imana, kuko nibwo bushobora gukukiza. Waragerageje byose byaranze, warakoze ibikorwa, wararushe, wewe ukura dukurikirana, wakira ubuntu bw'Imana butagira akagero buva ku Mana Data kandi bwahawe abantu bose. Nawe wo kuradukurikirana urimwo, nta muntu n'umwe ari exclu de la grâce de Dieu, nta muntu n'umwe ari hakurya y'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwaserutse kuri bose. Twibutsanye yuko ivyagezwe ntivyari vyahawe bose, vyari vyahawe abisirayeli, ariko ubuntu bw'Imana bwaserutse kuri bose. Uno musi abanyamahanga turafise uburenganzira bwo kwinjira, bwo kuba muri ayo mahirwe yo kwakira ubuntu bw'Imana. Ndagusengera wo kuradukurikira kugira ngo Imana iguhishurire ubuntu bw'Imana, Imana iguhishurire ubutumwa bwiza. Mwibuke ubutumwa bwiza nibwo butuvyara ubwa kabiri. Nyamu maze imyaka 20-30 mu ishengero utarumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bisigura kutarakizwa, bisigura kutaramenya Kristo. Kuko ubuntu bw'Imana nibwo butumenyesha Kristo, nibwo buha agaciro igikorwa Yesu yakoze, nibwo buduhishurira ico Yesu yakoze kumusaraba. Imana ibahezagire mukurikirana iyi podcast. Tuzobandanya ama episode yandi tugenda turavuga rero ubuntu bw'Imana n'amategeko, itandukaniro ryavyo, aho bitandukaniye n'ukuntu dushobora kuva mu vya mbere tukaja mu byo Kristo yaduhaye. Imana ibahezagire aho muri hose. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe aho muri, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.